Nyasaye olongowa wachopie kisera mare Kambukame ikone jolocho jogo moseloyo lwe Kani pongi richo ni nyalomio polobai Kikidonya thiwalu Yesu Nyasaye olongowa wachopie kisera mare Kambukame ikone jolocho jogo moseloyo lwe Kani pongi richo ni nyalomio polobai Kikidonya thiwalu Yesu
Mibe in gilaw kisera Jiduto selwagi Tojo moko ongelewni Law maradier kitu nyasai Ene mahi donjogo To now no maradier kitu nyasai Ene mahi donjogo Law kisera
Nyasai olongowa Wachopie kisera mare Kambukame ikone jolocho jogo moseloyo lwe Kani pongi richo ni nyalomio polobai Jaicho kwaka wono kikidonya thiwalu Yesu Nyasaye olongowa wachopie kisera mare Kambukame ikone jolocho jogo moseloyo lwe Kani richo ni nyalomio polobai Jaicho kwaka wono kikidonya thiwalu Yesu Nyasaye olongowa wachopie kisera mare Kambukame ikone jolocho jogo moseloyo lwe Kani pongi richo ni nyalomio polobai Jaicho kwaka wono kikidonya thiwalu Yesu
Gidwach Jehovah Nyasaye
Ilocho yinyo thiwapulo kikwai
Nyasaye olongowa wachopie kisera mare Kambukame ikone jolocho jogo moseloyo lwe Kani pongi richo ni nyalomio polobai Jaicho kwaka wono kikidonya thiwalu Yesu Nyasaye olongowa wachopie kisera mare Kambukame ikone jolocho jogo moseloyo lwe Kani pongi richo ni nyalomio polobai Jaicho kwaka wono kikidonya thiwalu Yesu Nyasaye olongowa wachopie kisera mare Kambukame ikone jolocho jogo moseloyo lwe Kani pongi richo ni nyalomio polobai Jaicho kwaka wono kikidonya thiwalu Yesu edom nyathi walu Yesu.
Yeah.
Nyasaye onongowa wachopi e kisera mare. Kambukame kone jolo cho jogo moselo yodwe. Kani poli richo ni nyalo mio bulobai. Chako kawono kikidom nyathi walu Yesu. Nesai onongowa wachopi e kisera mare. Kambukame kone jolo cho jogo moselo yodwe. Kani poli richo ni nyalo mio bulobai. Chako kawono kikidom nyathi walu Yesu. Nesai onongowa wachopi e kisera mare. Kambukame kone jolo cho jogo moselo yodwe. Kani poli richo ni nyalo mio bulobai. Chako kawono kikidom nyathi walu Yesu.